percent uthetha uthi kwezi 100 okanye per 100 kuba u cent uthetha ba 100 ubumntu uthi kuwe 7%. Ndiyazi ndizibhala la magama eseparate ndizabe uzayiunderstand. U-7% uyafana no-7 per 100 okanye u-7 kwezi 100 ufana no-7 over 100. Xa sesiyazi ke ngoku le into ithi sibone uba singakwazi na ukumbhala u-0.601 njenge-percentage. Into esifuna ukuyenza kukuyibhala njengento e-over 100. So ungayijonga uthi 0.601 over 1. So, uyabona iyafana ukudivayida ngu-1 kunika into enye. So ndizayimultiplya ke ngoku ngo-100 ndiphine ndiyidivayide ngo-100 100 over 100 iba ngu-1 lo. Ke ngoku le nto izawusinika i-fraction ezawuba ne-denominator engu-100. Uba ndithi ezi zimbini zingezantsi ndiyazimultiply ii-denominator zam, izawuba ngu-100 i-denominator ye-answer yam. Uba ndimultiplya ke ngoku u-0.601 times 100 ndizawufumana ntoni? Sayazi uba xa simultiplya nge-multiple of 10 siyibhekelisa i-decimal kanye siyise right. Xa ndimultiplya ngo-10 ndizawufumana u-6.01. Uba ndiphinde ndimultiplya ngo-10 futhi ndifumana u-60.1. Ithetha uba ndimultiplye ngo-100. U-0.601 times 100 ngu-60.1. Ithi ndiphinde ndiyibhale. Uba ke ngoku ndingabhala ndithi 0.601 umultiplya ngo-100 ndishifta i-decimal kabini ndise e-right uzawundinika u-60.1 ngoba iba ngu-times 10 xa uyishifta kanye times 10 wesibini xa ushifta okwesibini ke ngoku sino 60.1 over 100. Okanye ungaphinda uyibhale uthi ku-60.1% okanye per 100 ku-60.1 kwizinto eziyi-100 into efanayo leyo no-60.1%. Uyabona ke ngoku sesifuna uyibhala ngoba ngu-60.1% ngoba u-percent ligama elinye izawuba ngu-60.1% nesimbolo leka percent sibe sesigqibile ke ngoku.